Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banganye mwabonye bucya. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25.31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo n'ikiganiro cy'umuziki. Mbashimiye ko mwahisemo Ijwi ry'Amerika, ikaze mwese kuri radio yanyu. Umuryango ushinzwe kwita ku mbabare Croix Rouge watangaje ko ufite abana barenga 300 b'Abanyekongo batanye n'imiryango yabo ubwo bahungaga intambara mu gace ka Rutshuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Ignacio Sebahizi uri muri Uganda aho izo mpunzi zahungiye akomeze iyi nkuru.
Aba bana batandukanyijwe n'imiryango yabo mu kwezi gushize bari mu zindi mpunzi zirenga 16,000 zahungiye muri Uganda. Bakaba bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande iri mu birometero 15 uvuye ku mupaka wa Kongo. Umuyobozi w'itsinda ry'abakozi b'umuryango w'umusaraba utukura uri muri ako gace, Abel Nuwamanya, avuga ko gukurikirana kumenya imiryango yabo bana no kubahuza nayo byatangiye. Avuga ko hari bake bamaze guhuzwa n'ababyeyi babo nabo baza mu bihe bitandukanye bahunga.
So far 347 children.
Ati kugeza ubu abana 347 nibo bamaze kumenyekana kandi muri bo 97 bongeye guhura n'ababyeyi babo. Kubatarasubirana n'ababyeyi babo turimo gukoresha serivisi zitandukanye nko kugenzura duciye mu muryango w'umusaraba utukura wo muri Kongo no guhamagara kuri telefone kugira ngo abo bana bamenyekane kandi bahure n'ababyeyi babo. Uyu muyobozi yongeye atangariza Ijwi ry'Amerika ko umuto cyane muri abo bana afite imyaka 2 n'igice, avuga ko bose bafite ubuzima bwiza. Nuwamanya yemeza ko ikibazo gikomeye bahura nacyo ari ihungabana mu mutwe biturutse ku kubura imiryango yabo. Nahamagaye komiseri wa Uganda ushinzwe impunzi Bwana Douglas Asimwe mubaza uko abo bana bazafatwa niba badafite n'ikibazo cyo kuba bahohoterwa n'izindi mpunzi mu buryo butandukanye.
The children unaccompanied arriving from the DRC are granted the...
Ati abana batanye n'imiryango yabo bava muri Kongo bazahabwa ubuhungiro nk'abandi bishingiye ku cyo bahunga. Ntabwo turimo gukora isuzuma ry'abantu ku giti cyabo kuko impamvu zituma bahunga zirasobanutse kandi ziranazwe. Abo bana barimo guhuzwa n'imiryango yabo kandi abandi bagashakirwa abo kuba bababereye ababyeyi mu miryango y'impunzi bazanye. Ku cyo kuba baba bashobora guhura n'ihohoterwa, hari abakozi bashinzwe kurinda ibyo bibazo kandi barabikurikirana buri munsi.
Protection staff to monitor that situation.
Guhera ku wa kane, leta yatangiye kwimura zimwe mu mpunzi ziva mu nkambi ya Nyakabande y'agateganyo izijana mu nkambi nkuru ya Nakivare. Nk'uko bitangazwa n'umuryango w'umusaraba utukura, bamwe mu bana bahujwe n'ababyeyi babo bari basanzwe batuye Inakivare. Nubwo imbunda zacecetse mu bice bitandukanye byo muri Rutshuru nyuma yo gukozanyamo hagati y'inyeshamba za M23 n'ingabo za leta, abashinzwe umutekano bavuga ko impunzi nyinshi zigitegerereje hafi n'umupaka aho mu karere ka Gisoro kugira ngo zisubire iwabo mu gihe amahoro agarutse. Andi makuru atugeraho nuko buri munsi yahunga abantu babarirwa mu 500. Hari abafite icyizere ko ibiganiro hagati ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo byatangiye i Nairobi kuri uyu wa gatanu bishobora kuzafasha kurangiza burundu amakimbirane muri ako karere kazahajwe n'intambara z'urudaca kugira ngo impunzi zose zishobore gutaha kandi ziture mu mahoro. Abakuru b'ibihugu byo muri aka karere kuwa kane bemeranyije ko bagiye gushinga umutwe w'ingabo uzaje guhangana n'iyo mitwe y'inyeshamba. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Tunyarukire noneho mu Burundi, Komisiyo y'Igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu CNDH yasohoye icyegeranyo cyayo ku buryo uburenganzira bwa muntu bwari bwifashe mu mwaka ushize wa 2021 mu gihugu. Iyo raporo yerekana ko abantu barenga 430 aribo bitabaje iyo komisiyo kubera uburenganzira bwabo bwahungabanyijwe n'inzego za leta. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Pierre Clavenyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Raporo ya CNIDH umugwi igihugu wigenguje ro gateka kazina muntu ivuga ko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021 ico gisata kitahungabanijwe cane. Yamara raporo yawo yerekana ko abantu barenga 430 bituye uwo mugwi kubera baburabujwe mu burenganzira bwabo. Abiciwe ababo barenga 40 nayo abanyurujwe canke ababuriwe irengero ni 35. Abantu indwi baraborejwe igufa, abana 45 barafungirwa ubusa, nayo 33 bagwiriyemwo abagore barajanywe hanze y'igihugu mu rudandazwa rw'abantu nk'uko iyo raporo ivyerekana. Uwo mugwi werekanye ko ivyo vyaha bijanye no guhonyanga gateka kazi na muntu wakirije vyose vyakozwe na bamwe mu bagize inzego za leta. Yamara uwo mugwi ntuvuga izo nzego izarizo. Ikindi kirajishinga uwo mugwi w'igihugu n'ubwinshi bw'abanyororo. CNIDH umenyesha ko wasanze hari abanyororo barenga 13,000 bafunzwe kandi amabohero 11 ari mu gihugu afise ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,200 na 94. Umugwi CNIDH uvuga ko ubwo bwinshi butuma agateka kabo gahungabana. Naho biruko ayandi mashirahamwe yigenga nkari giteka rikorera hanze rikunze gukora amatohoza y'abagirirwa nabi yemeza ko ibitigire vy'abicwa n'abanyuruzwa vyashizwe ahabona na CNIDH ari bike cane. Anshire niko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Ubu twebwe tubifatiye hamwe tugarukana uvuga ko nk'uko biharuburo bishika 1,656 aho harimo 1,870 n'abandi bishwe. Ibyo byose bikerekana yuko ibiharuro ni bito. Mugabo ikiza kirimo ni uko mu mabi ishyirahamwe rigiteka idondagura n'andi mashyirahamwe akora ku by'agateka kazi na muntu, ibyo tuvuga by'ukwicwa, ibyo tuvuga byo kunyuruzwa, byo gufata ku nguvu, novuga baremeza yuko ayo mabakogo.
Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'utwara uwo mugwi CNIDH 67 ni muraba kugira ngo agire ico avuze kuri ico cegeranyo n'ibivugwa n'ayandi mashyirahamwe yigenga akorera muri ico gisata. Yamara nta byinshi yashimye kutubwira kuko yatumenyesheje ko atamwanya ukwiye afise. Ico bikoze Foricone F rimwe mu mashyirahamwe yigenga rikorera mu gihugu rirashima raporo ya CNIDH risanga hari n'intambwe ikomeye yatewe na leta. General Akizimana atwara Foricone F kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Ariko twebwe icyo dushima nuko tubona ku inzego z'igihugu ziri ku kibi, na cyane cyane turabona abahanwa bagirizwa amabi atandukanye. Ibyo rero bikerekana ko igihugu cyahagurukiye ibijyanye n'agatakazi na muntu, ariko tugasaba ko umwe wese mu byajejwe yova hasi agakora kugira agatakazi na muntu kabandaye kubahiriza gusumba.
Rigiteka riragwa rikagaruka rikavuga ko no mu gwisene IDH nabo nyene utoroherezwa mu kazi kawo.
Uri kuraraba ingene umuntu uri kurakora nabo nyene ntiwoherezwa. Twogaruka nk'ibyashitse mu nama nshingamateka aho twari nama nshingamateka yateye ubwoba warongoye umugwi ugiyejwe iby'agateka kazi na muntu. Mugabo rero mu nyuma tukashima uko leta yarerekanye yihagaze, yaravutse ko uwo mugwi wakoze ivyo bwiza gukora wabwiza gukebura leta.
Departement ya Amerika ijeje imigenderanire nayo nyene iheruka gusohora raporo ku Burundi aho yerekanye ko uburenganzira bwa muntu bubangamiwe cane cane abagira ico bavuze kitagenda neza mu gihugu. Ica mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu ahuriza ko na Departement ya Amerika co kimwe no mu gwisene IDH n'ubwinshi bw'abanyororo. General Kizimana ku bwa Foricone F arafite ca saba inzego za leta.
Hariho abanyororo by'ukuri usanga amadosiye yabo yaraheze, hakaba n'abandi barenganywa, hakaba n'abandi bafungirwa ubusa, kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira. Abatwari bo hasi baribaza ko bafise uburenganzira bwo gufunga, mbere ugasanga bibaza ko umuntu afatwa uko ariko kose. Aha tuvuna kagohe inzego zibijejwe ko zoza zirakurikirana kugira ntihagire abantu bafungirwa ubusa, abataco bagirizwa ntihagume mu ibohero.
Twagerageje kurondera umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu umufasoni Imelda Sabushimike ariko twamukenye. Iyo tumuronka kuri telefone Ijwi ry'Amerika ryari kumubaza ico leta iriko irakora kugira ngo ibitegiri vy'abitura umugwi CNIDH bavuga ko bahotewe mu gateka kabo bigabanuke. Pierre Clavin Nkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi ry'Amerika, tugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Musangire mwisanzuye ku Ijwi ry’Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba wafashe icyemezo cyo gushyiraho umutwe w'ingabo uhuriweho na karere bo kurwanya imitwe irwanira mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cyafatiwe i Nairobi kuri wa kane mu nama y'abakuru b'ibihugu batanu bagize umuryango wa EAC. Abarwana basabwe gushyira intwaro hasi bakajya mu biganiro. Perezida Uhuru Kenyatta niwe wemejwe nk'umuhuza. Ibindi kuri iyo nkuru, Pierre Claver niyo nkuru.
Inama y'abakuru b'ibihugu bitanu bya Afrika y'ubuseruko yatumwe ko na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe atwara uwo muryango mu kiringo cy'umwaka wose. Yatumiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo arabwa cyane n'ikibazo cy'abakoranije cy'umutekano muke mu buseruko bw'icyo gihugu utuma akarere kose gahungabana. Abandi batumiwe ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda. Ibiro vya Prezida Tshisekedi vyavuze ko Uhuru Kenyatta yari yakoranije aba banyacubahiro hatarimwo Ndayishimiye mu ntango z'uku kwezi kwa kane inyuma yo kwemererwa kwa Congo kwinjira muri EAC. Bumvikanye ko babwirizwa kuba iyindi nama irimwo abakuru b'ibihugu byose bifise abagwanye mu buseruko bwa Congo, gutyo Prezida Ndayishimiye abona gutumigwa. Ibiro vya Prezida Tshisekedi vyatangaje kandi ko umukuru w'ico gihugu yabwirizwa gutanga raporo y'ingene umutekano wifashe mu buseruko naho agejeje agwanya umuhari M23 wasubiriye kwibonekeza mu kwezi guheze uhungabanya umutekano mu bice vya Rucuru, Chanzu na Bunagana mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Muri ivyo bice umuhari M23 warateje ibirindiro vy'abasirikare, abanyagihugu barata baromoka imbere y'uko muhari utangaza ko usubije ibwanisho hasi mu ndwi iheze. Ingabo za Congo zagirije Uganda ndetse n'u Rwanda ko bishigikiye inyeshamba za M23. Iki gisirikare cerekanye kandi abagabo babiri cavuze ko ari abasirikare b'u Rwanda cafatiye ku rugamba. U Rwanda rwamiriye kure ivyo vyagirije, ruvuga ko n'amazina y'abo bagabo atazwi mu gisirikare cy'u Rwanda. Ibi nivyo vyatumye Perezida Tshisekedi asaba bagenzi we bagize umuryango wa EAC igihugu ciwe giheruka kwinjiramwo kumufasha gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko. Uku niko yabivuze.
L'application du pacte de sécurité collective de la communauté et la mutualisation renforcée.
Atukugwaniriza umwasi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Congo n'iterabwoba. Nibyo tubwirizwa gushira imbere. Tuzogwanya ugushamirana hagati y'ibihugu byacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusangi. Erega ibihugu bitari bike bya EAC dusangiye byinshi nk'ururimi, imipaka n'ibindi. Sinkekeranya ko ubutunzi iterambere bizokwisononura kubera ubu isoko ribaye rinini mu karere, ariko nibizokunda mu gihe atamahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko. Aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe. EAC yari yemeye gufata mu minwe ico kibazo. Perezida Evariste Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi bemeje ko bitabiriye inama yo kuri uyu wa kane i Nairobi muri Kenya. Gusa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Yoweri Museveni w'u Buganda ntaco bigeze batangaza. Ndetse n'ibiro vyabo bikunze gutangaza ingendo zose z'abo banyacubahiro ku rubuga rwa Twitter ntaco babivuze. Ko amakuru yo kwizera Ijwi ry'Amerika ryaronse n'uko u Rwanda rwaserukiwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Vincent Biruta. Ubuheruka Perezida Museveni yavuze ko kabaye akaryo keza ko guhura na mugenzi we Paul Kagame mu gihe bihugu vyabo vyari bimaze imyaka ine bidacana uwaka. Perezida Museveni yerekanye foto yicaranye na mugenzi we Kagame, biboneka ko Perezida Kagame yariko aravugisha Museveni, uyu nawe amuteza amatwi amuraba mu maso. Umwe mu baraba ibintu n'ibindi mu karere ka Afrika y'ubuseruko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bari biteze kubona kuri iyi nshuro Perezida Kagame yicaranye na mugenzi w'u Burundi Perezida Ndayishimiye. abo bibutsa ko ibihugu aba bakuru b'ibihugu batwara bimaze imyaka indwi bitarabana giza ndetse n'imipaka ikaba yugaye ataruja n'uruza. Abo baketse ko inama ya EAC yari kuba nk'umuhuza wa Perezida Kagame na mugenzi we Perezida Ndayishimiye iruhande yo gukemura ikibazo cy'imigwi igwana mu buseruko bwa Congo. Cyeklaveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Kuva imirwano yubuye mu karere ka Rucuru, abaturage bagera ku 16,000 bahungiye muri Uganda, bamwe bari mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande, abandi bari mu mujyi wa Bunagana. Leta ya Uganda kuri uyu wa kane yimuye abakongomani bagera ku 1,000 bava i Nyakabande mu karere ka Kisoro bajya mu nkambi ya Nakivale mu karere ka Isingiro. Bamwe bagiye bagononwa bifuzaga gusubira muri Congo. Inkuru irambuye Ignashusi Bahizi.
Bamwe mu bahunze imirwano iherutse kongera kubera mu gace ka Rucuru gaherereye mu majyaruguru ya Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hagati ingabo za leta n'inyeshamba za M23 bemeye kwimurirwa mu nkambi impunzi iri kure y'iwabo. Bisi zirenga 10 zavuye mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande Igisoro zerekeza mu nkambi izwi cyane ya Nakivare mu karere ka Isingiro zitwaye impunzi 1,000. Komiseri w'ikigo cy'igihugu gishinzwe impunzi Douglas Asimwe yasobanuye iki gikorwa cy'uyu munsi.
This is the start of our relocation program.
Ati iki ni igikorwa cyo gutangiza gahunda yacu yo kwimura aba bantu bari batuye hano Igisoro mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande kuva mu mpera z'ukwezi gushize. Twabahaye umwanya uhagije wo kuba batuye hano no gufata ibyemezo byuzuye bijyanye no kwimurwa bakajanwa mu nkambi za kure. Akaba bo ubwabo biyumviriye ko uko ibintu bimeze iwabo muri Congo ubu ngubu bidashoboka kugira ngo bahitemo gusubirayo, bityo bakaba basabye ubuhungiro kugira ngo bagume muri Uganda kumara igihe kirekire. Ubu rero tugomba kubimurira mu zindi nkambi zujuje ibyangombwa.
And we have to relocate them to the refugee settlements.
Ariko kuja mu nkambi byabaye amahitamo atoroshye, dore ko abenshi muri bo bazibayemo kandi akaba ibyo banyuzemo mbere bitarabaye byiza na gato. Bizeye ko noneho igihe bagiye kumara mu nkambi kizaba gito bagashobora gusubira mu rugo vuba. Aba ni bamwe mu bafashe urugendo uyu munsi bumvikanaga ko bashavuye kubera aya mahitamo atoroshye.
Umenye ko ntareka Congo yanje nzasubirayo upande bishuke nzasubirayo. Okay.
Ndoke indambara ibaye ndoke ishize
amakuru gatari
kugukora kitugomba kugaruka ngo turagiye ndo tuzasubirayo hejuru w'ibibazo biri yo me indambara kiretse wenda ishize ndani ho tu
arekondeza ko turagiye.
Hapana, tutarudia kwa sababu tunaona Kongo yetu nashindikana.
Aba babwijwe rya Amerika mbere impamvu zituma badashaka gusubira mu nkambi.
Tusubiri wacu no sino bari kutuzana ni wacu. Shaka tuba tusubiri wacu tuzemo byacu tukore ko ndwa turu.
Ngambi maze kuturambira. Kwe dushaka umutekano mu gihugu cyacu tuje gukorera abana bacu. Mu ngambi ndanyungirimo ni mu ngambi ndabuzima burimo. Dushaka gusubiri wacu dukorera abana bacu mu gihugu cyacu. Me mu ngambi ndafayidirimo. Mu ngambi na mahanga iko ingambi tumaze kuziruha
no mu ngambi buzima tujya tugerayo malaria ingwara zikadukubita tugacanganyikirwa ahubwo tugahitamo gusubira muri Congo hose kuko nta mahoro turi kureba dufite mwa inosi.
Mu gihe Nyakabande buri wese afatwa nk'usaba ubuhungiro ariko atarabuhabwa, bivuze ko nibyo leta hamwe n'inzego zishinzwe biba bishobora kubakorera ari bikeya cyane. Guhitamo kuva muri iyi nkambi y'agateganyo akaba bivuze ko bemeye kwinjira mu bitabo by'impunzi zemewe, akaba bagomba gukingirwa no gushyigikirwa n'inzego zose zibishinzwe zikuriwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HR. Ibi bibaye hagati y'amakuru y'ibiganiro birimo ibihugu byo mu karere kugira ngo baganire ku kibazo cy'inyeshamba za M23, imishamirane yazo n'igisirikare cya leta akaba ariyo nyirabayazana y'ibibazo by'ibi bihumbi by'abaturage. HR ivuga ko abantu barenga 16,000 aribo bahungiye muri Uganda bahunga imvururu ziherutse. Iyi mibare yiyongera ku zindi mpunzi zikabakaba mu 500,000 z'abanyekongo baturutse mu bice bitandukanye basanzwe baba muri Uganda. Inyeshamba za M23 zivuga ko kimwe mu byo zirwanira ari uko igihugu cya Congo cyose cyagira umutekano, nuko abakongomani bose bakava mu buhungiro bagasubira mu gihugu cyabo. Leta ya Kongo nayo ikavuga ko umutwe wa M23 ari umwe mu mitwe ibangamiye amahoro n'umudendezo muri Kongo bituma abaturage bahunga. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Nongereho ko umuryango utabara imbabare uvuga ko ufite abana barenga 300 batandukanye n'ababyeyi babo kubera intambara yo mu karere ka Rucuru. Kuri Rouge iracyashakisha ababyeyi babo bana. Inkuru mwasanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio wacu vewa akadomo com no kuri Facebook. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inteko nshinga amategeko Burundi yaraye yemeje umushinga w'itegeko uzagena uburyo Burundi na Arabia Saudite byajya bihana abakozi. Umushinga wemejwe n'abadepite bose 114 uko bari mu nteko. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu umutekano n'iterambere Gervain Ndihakobuca niwe wasobanuye uwo mushinga ahagarariye ministre w'ububanyi n'amahanga wari kumwe n'umukuru w'igihugu mu nama ya EAC i Nairobi.
Mamenyesha banyakuwa bashinga amateka ko iyakora igiye mu ngiro tudakekeranya yuko abarundi bazatorera koyoko kubera yuko twari tumaze iminsi tubona birimo akajagari kenshi, ugasanga birimo amakomisiyo menshi aho wasanga abaza gukora aka kazi naho ko bari bahindutse nk'abacakara, ugasanga biriko bitungisha abantu babatwarayo mu gihe bitari bigremani. Ibi rero bimaze kuja mu ngiro bizotuma rero bagenda amategeko yisunzwe. Uno ugiye afite inzohembwa ya hanyuma agize n'ibibazo les ambassades zacu zibakurikirane tumenye ibibazo byose bagiye barahura nabyo, hanyuma twisunze ya Paul dushobore kuza turakosora kugira by'ukuri abo be bazaba bagiye gukora ku kazi bagakora batunganirijwe bamerewe neza, hanyuma nabo baze bateze imbere imiryango yabo bateze imbere igihugu cacu eka mbere bongere bahatorere
nakuyo. Gervais Ndirakubuca ministre w'ubutegetsi bw'igihugu umutekano n'iterambere mu Burundi. Nongera uko amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu yakiriye neza icyo gikorwa cy'abadepite, akavuga ko iryo tegeko rizatuma nta murundi wongera guhohoterwa mu bihugu by'abarabu. Inkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Mukomeje kuva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri uyu wa gatatu urukiko rwisumbuye rwa Karungi rwakatiye igihano cyo gufungwa imyaka 20 umushinwa uyobora sosiyete y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Ali Group yahamijwe icyaha cy'iyicarubozo yakoreye abagabo batatu bafatanyije n'umunyarwanda wamukoreraga. We yakatiwe gufungwa imyaka 12. Aba bagabo bagejejwe mu rukiko nyuma y'amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi kwa munani umwaka ushize, aho uwo mushinwa Sun Shujun agaragara akubita abagabo bari baziritse ku giti cy'umusaraba. Umunyamakuru Ijwi rya Amerika Jean Baptiste yagiye mu kagari ka Kagano mu karere Karutiro.
Bino yari gereza y'uwo mushinwa nyina funga. Twumvise ko bamuhanye twabyishimiye kuko leta y'u Rwanda twabonye kitavuga ngo kuko yaratubwiraga ngo abantu bamusemuraga baraza bakavuga ngo yemerewe no kwica n'abantu 10 yabica.
Ubu ni Bikorimana Jean Claude umwe mu batuye aho Societe Ali Group icukura amabuye y'agaciro ikorera mu murenge wa Mukura mu karere ka Rutsiro intara y'Iburengerazuba. We n'abandi baturanye bavuga ko bishimiye kuba urukiko rwerekanye ko umushinwa Sun Shujun wakatiwe gufungwa imyaka 20 azira gukubita no gukomeretsa atari hejuru y'amategeko.
Kuba uyu munyamahanga yahano bigaragara yuko ubuyobozi bwakangutse. Noneho rero mutubere maso ho kugira umunyarwanda bagomeza kwangiza.
Uriya mushinwa kiragihano bamuhaye twakishimiye kubera yuko yabambaga abantu akabashyira no kumisa bakabazirika ubundi bakabakubita bakabakubita n'ibiziriko bakabakoresha icyo bashatse kubera ko babaga bundi nta n'ubuyobozi bwari bunabizikora ko babikoraga bihereye. Kubera ko twe twitinyaga hari na nyine n'aba bakorera nyine nabo ntibanabivuge Nayo natwe bigeze tubonye ko birambiranye hari ibintu badukorera bitari byiza nayo bivuga ngo ubwo twa twabuvuga.
Kuba rero yarageze imbere y'amategeko ni ibintu bigaragara ko umuntu wese atarejwe amategeko. Nuko na nuko umunyarwanda nabo adashobora kugira gute kumuhohotera.
Mu kwiregura kwa Sun Shu Jun yemera icyaha cyo gukubita no gukomeretsa akavuga ko yabitewe no kurambirwa n'ubujura bw'amabuye y'agaciro bwa hato na hato. Radio Ijwi ry'Amerika ubwo yageraga ku kirombe cya Al Group yaganiriye n'umushinwa uri kuyobora iki kirombe ariko utashatse ko amazina ye agaragazwa ayereka amashusho agaragaza abaturage ukuntu baza kwiba amabuye y'agaciro muri iki kirombe bitwaje intwaro zirimo n'imihoro banarwanya abashinzwe kurinda iki kirombe.
I am very afraid because I can't to nearby them because they have knife.
Fite ubwoba, sinshobora kubegera, bafite ibyuma bikata. Thomas Tuyisenge na John Senyanzira bashinzwe umutekano w'iki kirombe basobanura ko kuri iki kirombe habera ibikorwa by'umutekano muke inshuro nyinshi.
Bari abantu mubonye mu ifoto. Ngo nibo twari nibo badukuye mu kiriba, nibo badukuye mu kiriba. Mu kiriba nyine baraza baratuzana batugeza hano bafite umuhoro bashaka kudutema ubwo nyine turiruka baradutera n'amabuye bigenda kuriya nyine bakanyine badutemye nyine hariye.
Abaturage baha bafite ikibazo cyane cyo kuba bakwiyenza kuri uyu nyamahanga mu gihe ibikorwa bye biri gutangira bagashaka kubyangiza no kubyiba kandi bazi yuko ahantu hishyuwe haguzwe.
Habiyaremye Tuyisenge uturiye kirombe gicukurwa na sosiyete ya Ari Groupe asanga ikibazo kiri hagati y'iyi sosiyete n'abaturage bayiba amabuye y'agaciro biterwa no kuba iyi sosiyete itabaha akazi ari benshi.
Ubungubu ubwo umushinwa nabanze akoresha ahantu he neza atubwire ati akazi mw'abanyarwanda mwe naje hamwe naje kubana namwe nimuze mba akazi nta kibazo gihari.
Ese kuvuga akazi ubundi abakoramo saba hano hafi?
Ni batatu bakoramo mu kagari ka Mukura mu murenge wa Mukura nako mu kagari ka Kagana busa abantu batandatu abo nibo bazaba muri aka kagari bonyine.
Ku kibazo kimaze kuvugwa na Tuyisenge cyo kuba iyi sosiyete idaha abantu benshi akazi bikaba bishobora kubateranya n'abaturage, umukozi w'iyi sosiyete we si kwa bibona.
If I can't give you job you want to kill me, I don't know why like this.
Ese niba ntaguhaye akazi ugomba kunyica? Sinumva impamvu y'ibi. Mu rwego rwo gukumira abitwikira ijoro bakaza kwiba amabuye y'agaciro mu kirombe cya sosiyete Ari Groupe, baba abaturiye iki kirombe bwaba ubuyobozi bw'iyi sosiyete bavuga ko inzego z'akagari zemeje ko abaturage bagituye hagati mu kirombe batemerewe gukoresha inzira basanzwe bakoresha igana mu kirombe nyuma ya saa mbiri z'ijoro. Kuri uru rubanza ruregwamo umushinwa Sun Shu Jun, ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda yatanze itangazo igaragaza ko yamenye igihano uyu mugabo yakatiwe, inasobanura ko ihora yibutsa abaturage b'Ubushinwa baba mu Rwanda kubahiriza amategeko n'amabwiriza by'iki gihugu, ariko kandi iyi ambasade inasaba kuri uru rubanza rwaba mu mucyo nta kubugama hubahirizwa uburenganzira bw'abaturage b'Ubushinwa. Jean Baptiste Micho Myiza, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Inkuru mwasanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio atuve wa akadomo com kuri Facebook mu majwi no muri video. Ano turangirije aya makuru hamwe na Mukubidi ya Baro umfasha buri munsi kuyabagezaho. Tubifurije kurangiza icyumweru neza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umukobwa yitereka macuma akigobora masabo. Murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, reka mbifurize kugubwa neza mu kanya n'icya kiganiro cy'umuziki. Ntimujye kure. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye rero abagize uruhare muri ibiganiro hose. Ndabashimiye namwe mwese abo twari kumwe. Mukomeze kandi kugira ibihe byiza. Weekend nziza. Radio yanjye, radio yawe, karagurushinge ku makuru nyakuri. Yeah, yeah. Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry’Amerika.